Abrantie bia owo nyamransa e fe ne se eye Kennedy ata ena ne hu aba asemi abrantie no ede na waye ade a waye ne se ukopiem ewo mfimfim mantam mu bebi e fro ho se nyamransa eye ade abrantie no ede bo ne hu me na se ono no odi honorable Kennedy e Japan echi inti no montum adwumda na ne e munji mintum na yenye adwuma te se ne moni honorable Kennedy e Japan ena eye adwuma no wo mfimfim mantam mu no yenyina ye ni tia se honorable obo adwuma din ye wo hopa enkenka mabunu na omo wi school omo nya adwuma nya no ene immigration eye easy se odi ebewram kra ena abrantie no e de atoma mi bi enim se opese oboa ne babema na otifie na wawi school nya adwuma nya no na one ode ne ko eye immigration na honorable ene se onye sa ade no emfama eye maame no se ne be ya ne babema no enso ebenya kwan akwo eye sukuu yi ebi anase tueni no ebi ena mami se ene mate na brantie ne se ona bo se jise wudi sika sei eba ansana yetimi ede oba no akwo immigration na mame no a ope eja adwuma pa ede ama ne ba obisa se na sika sen na wose mitua no se wo se otua 5000 Ghana cedis an kan titi sika no 50 million ansana yetimi aye process ni bibia ema oba akwa kwa starti eye training no ena oho na mame ne se abrantie ne san frɛ no se mame usika 5000 na wo de baaye na ye de ye process no enso yo ye se je se wo de 1500 which is 15 million esan so e de beka ho ansan na ye timi e de oba no a starti eye training ena mame ese 15 million de me ba mini bio ne mom no so mbagbo modia na honorable e timi aboa me na me ba e timi akɔ school ni bia wei ena omo yo adwen sɛ ne ɔmba kɔhyia abrantie no ɛwɔ ɛyɛ nyamransa takradi station hɔ no mo na ɔmo ne na ɛdi nkɔmɔ na afei sɛ akwala na ɔmo de ne bɛma no na afei ɔne no akɔ na akwala na akɔ starte ɛyɛ ne sukuu mame a meka na sɛ mi yɛfrɛ ne sɛ Agnes Aban ɔwɔ asendadeɛ so ɔwɔ asendadeɛ so ɔne ne baba baako ɛka ho a yɛfrɛ ne sɛ Teresa Boafo ɛna ne ɔmo kɔhyia abrantie yɛ sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo ne ne bɛdi nkɔmɔ na ɔhɔ no na ɔmo hu sɛ abrantie no ɛyɛ no ntoropa na wotwa no anyade a onim honorable Kennedy e Japan e wo babia yentie there is a boy for years abrantie no anase abemu ana opesu ku kwan no ne nua ba ne odeto eye Ghana for anim
busia yen free sensemu na face indigenous e wo asantemantem na fe yenkopie indigenous amu e wo efrifri mantem yamransa e na ye kwakopie na yamransa police fo a wo mo ho de atodwa chem se sabdom ne yen kasai de wo manya abrantie be fe se Kennedy ata abo makati na Kennedy ata ne jumadie ene ne boni a waye nyaa ne se wonam yamransa mpotem ho baabi no otem se wono ankasa ene wonu nyaafo Kennedy akompre kwa Japan ene de juma kra e won potem ho na ensuo kra no wono anese ma papa nti papa e wo be ne pa ene ti de obeka bia no every papa na akati eto manfo wo sam potem ho enyine nim na wo sa ne jumadie a wo die mu no ene obo no ho mode achintim maame a ye fe ne se Agnes Aban a wono no wadi frisian aduonum agine sika bia ho se otim mami eye kuani a wono every asinda de so na ensem nyina akofar by ene se mami ya fe ne se Agnes Aban ne ba aye fe ne se Teresa Boafo ene so to kase adwetwem kom a wotem se ena no wo mo hwa eye kotoni mabosom ne de to so dunwotwe e won fie mpinu ene aduonu ba ku ya mu na eye benada ena Kennedy ata efre ne mami se wono onyamfo Kennedy akompre kwa Japan asa ne se won fre wono sa mami no na wa pe immigration kwan atwa de amane ba abemu a wawie suku a wo pe ba bi akwohye no so otime nya bibia hwefie enu nti won fo sika fre se county to sika no 50 million entimi emra se na bebe timi abo ama wanya akwada no etia se ba bi a e wo so otime de se na etimi bua ene maami a wo pe bibia amane ba wo pe adwuma party se immigration e de amane ba okeka ka ne nsase keka hwehwe nkonkonum nyina sika ene ma so a de se ndi Kennedy ata ma Kennedy nso so agye ye na wo so mo hwa ena Kennedy san fre biem so maami sede adene mu aye de na nya gro agye se san de kakraka onya sa pa de a ene binim de wo so so sika ba ne e ono bo Kennedy nso de opis kapa ene ti so obi de ne de kakra ba na bro de ne so a e wo se ye diu de ne to nche akra ne oba no wo nya nya migration ne kra kwon maami se ne ahe ne menfa so 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 for 50 million e fa so so no so da bi 50 million de mi nya ti menya 10 million ena se an fa bra anso him a ebe so posa enu ti no fa bra na fe ye ntimi fa nkoma no na enu
abayo ano ene de nanum asem atuja na ochre ne esi ye nyina wo ahomachinya ebo eye beye no mienu 2 to 3:30 mu ono mo e na yenya enti yesa ukopiem e wo kolebu teaching hospital hono mo na jese areho sempa esi hono mo nyamran sem bia emrantie mienu bi ebo modien se omu ebedi wo hono mo eye ade omu bawura eye kolebu ono mo a unimade omu kwakofa kra de eye nwanwa moja a chese drip drip na ewuogu ho na omudisisi eye ayarefo so no baako edu enan eye 14 ena chese omabo modia ewi anka omu ede eko na uhwe video na atade a ehye omu no chese omu dress e ana so omu sesan omu ntade a na ehye omu ena omu sha atade ente se eye doctor oye ejuma ewe eye kolebu teaching hospital ho no mu no eye ade a omu egbo modia egbowura eye surgical ward honor mo honor mo eno mutumi ekofa eye 10 eye se no no third floor honor mo kofa 10 ewo na afi 3 nso mo kofa wo surgical theater na afi last one no kra no a eka ho ema ne year 14 no eno no ward kro no enya emeto odwade ho eno mutumi boabo 14 ano anko mu ye omadwen se omo di efri eye kolebu ho na anko mu di apie abonte anim nipa omo esom a eye mrantie se ombeji sajuma we ba before ansan na metwa enkomo twetwe ne so no ye momodia na ye hwe video we embrasisia
so you want to change your dress and you come here?
No, I was wearing this.
You're wearing red ina.
No, this is red ina.
And then
no, then I'm not the one. Then
I'm not the one.
Why do you have a lab coat here?
Leave the blood.
I beg you. This is the coat.
I told you.
They came with the matches.
Put your leg on me.
Who can drive?
Yeah.
I'll drive.
Where's the key? Where's the car keys?
Give me the key.
Wey ena Ghana for says security a owo eye teaching hospital eye kolebu ho no owo ensem ye bia wo se mpenifo ebisa no na oyi ensem ano se ebia ne nsa ehya se san se nkofo no egbowura eye hospital ho no na onya awe ana se nkofo egbowura ho no mo no eye ye gidigidi no wanti ana san se wo ehwe video no kra security no onya de otumi egbopin ho no mo ese or babe share and call for crumpo even chrome about a babe ra hospital while mobabe via a year and near me. A crowd regional police command and a jufain omo bo omo dia etc poku ase ene ne mon ne mantemo adwuma omo die nyina ne se omo so omo ye eye operation DSP eye efia tenge ene ne odeto eye abontin se omo ye operation no na operation omo guso omo ye no nya sex workers sex workers no omo die no anadwofa ene omo omo ye adwuma nti no omo nya makubakubaku 33 aduasa miensa ena omu enya ye na sankofo enso omu hwehwe mu na ese most na duduo na ewo mu na eyeye Nigeria fo amanonefo efra Ghana fo ewo mu de eye baako baako na omu nya omu no omu ye omu adwen se omu de omu ebekọ eye police headquarters na ene omu ni omu akwakoyi ensem ano na DSP efia tenje ekasa na oka se eye Ganoff na afi West Immigration Officers ɛboa wɔ mo ɛna afɛ NADMO personnel nso ɛboa wɔ mo tax forces ɔmo free gun north municipal assembly ɔmo nso ɛboa wɔ mo ɛna afɛ mwani bi nso na efri ɛyɛ police personnel ɔmo wɔ ɛyɛ amasan divisional headquarters ɛna afɛ ɛgye kotoku district ɛna ɔmo boa ɔmo mo ɔmo timi ɛyɛ saa operation ɛwɛ na ɔkasa ne mu no ɔsan so ɛka sɛ wɔabrɛ mo nya ɛyɛ sex workers 33 yi nyinaa no omo dwedwe mu na yese bebi aye aye di omo kokoda anase ye di omo echi kokka fom wo no ye nim se jan ka ye mansion bi emu yese ye ntabodan ntabodan bi a chese omo abo omo bo chenku ewe ye poku ase eho na omo no omo ebezi omo nya mema na na omo di omo ekọ ho no mo ade a omo ye ewo ho no na na DSP eye efia tenge ekasa no o se ye ade a omo bebo modia se sa ade we mbe mo mani akọ ho se wo se wo ye na we ni na ye deport o ede wo ko wo man so a on be bo modia se on be ye sade no se ye de wo be ko wo man so na fe Ghana fo na omu wo mu na o maka omu de omu firi oman mu no emra no ne omu edi pepepe we ni asem a eye DSP efia tend ede eba abontin meto aso akọ ensem foforo mu a na se lady bia ono so a committee suicide wa hye ne ho akonfo ewu yaya ono no ansa na obewu no oja eye message bi eto eye ne WhatsApp group bia ya owom na ade a oja edeman na fufuo no eye mogbo ye pa oja se ose such a big country on its own. I'm glad I joined this lovely family. I love you all and I know you love me too. Nice meeting you all, and to those we met personally, I say thank you for that opportunity. We might not meet again. We might also meet again. Whatever happens, God knows the best. Always remember, let love lead. Asema oja edema eye ne namfo ne frane se hurt chill ono so ne dia oja ma ne namfo no na watwi mu asesa ensem weya na ganafo ye tete eya rehosem nkoa ye tete se eya abaywa ba ko ono so owo DHS no ono so committee suicide the same thing eya alleged dia na because mpenifo gusu a omu ehwehwem na afi nso abaywa ba ko wanya mfihia eya aduonu enso a waye okirekire ni a ono so asimfo su ono so committee suicide the same thing we ena ebi asan so epie na watwin mu emsa ade aye tete eno no na eye arehosem so kese pa e de ma eye oman Ghana na eye asem bi a ababonten so e kire se foreigner bi agya okopie mu wo Nigeria oye ofi Turkey nti akopie mu ewo eye Nigeria chese omu nyina ewo Nigeria airport a omu fa eye plane na nka omu atu ede akọ eye amanone na Nigeria ni no efu plane no ekwan na ede nanim ewo se ofa so de kwatena eye ni seat yi so yi papa ye ofi Turkey se ehini ha nyade ame mema kwan to ode ne nan across papa ne se o ma ne kwan na papa ne se me paucho Nigeria ni no o se me paucho ma me kwan o se oho mema kwan so waye din ene otwo na se papa ne eye na dwen se obebo atra eye ne nan no ene ni die kwan so obo traye okọ na ote na chi se sew na se papa no a ofri teki no broni no fita no wabo eye tuntum no asum ene o se ono so se ehene ha on pene da ene ne o se Nigeria fo no omugu eye plane mu nyina omo pam eye papa ye a ofri eye teki esi form se omo manemfo eye plane no ene so ekoye bubruja e o social media but yen hwe video we embrace sia.
I live in that for 18 years, 18 years in Africa. Are you crazy?
Is this right guy?
There's something wrong with you. Something wrong with you.
It's alright.
Say something in my own country.
It's alright. Why did you slap him?
Why would you slap him?
Adepa News aha ena mede mu esi mi social video ni wi a na wa subscribe wa like wa comment na wa share e de amaye ya frame miss ama adepa